Fondation Uwiragiye yishinze guteza imbere umugambi wa leta w'indero idakumira abanyeshure bagendana ubumuga bwo kutabona bariga amashure bakayarangiza yaba ayintango canke ayisumbuye mbere na za kaminuza nk'abandi bose basanzwe batagendana ubwo bumuga nkuko bishikirizwa n'abigisha babo
abigendana ubumuga bwo kutabona n'abasanzwe babona tubigisha kumwe kandi tukakora ikibazo kumwe abasanzwe bagendana ubumuga bwo kutabona hari ukuntu tubigisha mena cyane cyane mije nyandiko yabo bazi kuno bagenda baravyandika nabaje babona barandika kugenda bisanzwe ariko abagenda bumuga gutabona ntibandika bihuta nka kibazo duheje gukora hano mwabonye nashitse cyane bakabazo kukonza kandiswe abaha bakandika gashaka amazina bagakora ama nkasha nandikira abana babona turabarindira bagakora bagaheza kuko bandi ntibandika bihuta cyane turabarindira ikibazo cyari gukorwa nko mu isaha imwe ntibishobora gukunda kumva z'umwanya ko batandika bihuta bishobora gukorwa nko mu masaha abiri guco cyangwa isaha n'inusu guco abagendana mu mwuga n'abasanzwe babona baraciye ubwenge cyane rwose ntari kuvuga ngo uyu ngo ntabona ariko arandika akabitora agasomera n'ujya mbere abisomesha amaso neza abanyeshuri muri pine brand baraciye ubwenge cyane si ukuvuga ngo abasanzwe babona neza baraciye ubwenge cyane gusa n'abagendana mu mwuga kutabona baraciye ubwenge cyane nk'akarorero turafise abasanzwe bagendana mu mwuga kutabona bahejeza kaminuza kaminuza baraziga kandi baraziga neza
Sylvie Uwiragiye arongoye iyo fondation amenyesha ko yashimye gushyira mu ngiro umuhamagaro wiwe wo gufasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona
jewe nuba narahamagariwe gukora ibi bikorwa abandi nabo bagahamagarirwa ibindi murazi yuko ibikorwa ari byinshi kandi bigenda bitandukanye jewe ni umuhamagaro w'iwanje wo gufasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona abafise ubumuga ni benshi kandi muca mubona yuko hariho abandi baca bakora ibindi cyane cyane yuko turi mu ndwi yahariwe ibibondo indera idakumira twashatse yuko abana bacu badakumirwa twebwe rero twariyumviriye yuko abana bagendana ubumuga bwo kutabona ari abana nk'abandi ibibondo nk'ibindi bibondo cya turavuga rero yuko twobavanga n'ababona kugira nabo biyumve yuko ari abana nk'abandi ariyo muri ya ndero idakumira cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi yuko dufise ihangiro ry'indero idakumira
uwo muyobozi abandanya avuga ko mu gutangura umwaka w'ishure babanza gutegura abarezi babo banyeshure mu kubatunganiriza inyigisho nkarisha bwenge
mu gutangura umwaka wacu abigisha baritegura bakabanza bakimenyereza nk'amezi abiri canke atatu kugira babanze bige irya nyigisho ya blaye bashasha ababimenye nabo bakigisha abandi kandi tukazana n'ababafasha muri ubwo bumenyi bw'abigisha gushika kuri uyu mwanya ntiturabona muri kaminuza abantu babafasha babyize nyine bize irya nyandiko ya blaye ariko barashobora kubafasha mu kuvuga mu gukoresha inyabwonko arizo mashini ariko tunatera kamo mwiyindero idakumira hose haba mu ntango canke muri za kaminuza yuko boshiramwo ibyo bisata by'abagendana ubumuga butandukanye cyane cyane abonserukira abana batabona yuko boshiramwo irya nyandiko ya blaye kugira nanje ndungitse abana muri kaminuza baze baroroka rero je chanera kamo leta yaba babona n'abatabona kugira bazobishiremo mu mashuri yose ndabona ko hari intambwe hariho n'akarusho cyane cyane mu myaka ihetse ntibiga nk'uko bisanzuye babona ko ari abana bakumiriwe ariko ubu bose bafise umunezero babona ko batakumiriwe haba mu mashuri haba mu byo bakora ubu barabona ko batakumiriwe hari habavyeyi usanga batavyumva baba bagifise ubwoba bibaza yuko atari umwana nk'abandi babona ko bagize impanuka kumuvyara ariko tuguma dutera kamo ntibabone ko ari impanuka babone ko ari ubugombe bw'Imana kandi umwana afise ubumuga ko ari umuntu nk'abandi
Fondation Uwiragiye ihamagarira uwariwe wese afise umwana agendana ubumuga bwo kutabona kwitura icyo kigo kuko kiriho kubwabo.